uwo mugambi tuvura ngufu usanzwe ushikwa mu mungiro n'ishyamwe se cyufaro kama ndamwe ufandikanije n'ubushikira nganji ujejwe intwaro hagati iterambere kuri bose n'umutekano wa bose ibyo bikorwa byabayeho kugira ngo tugerageze kurondera gukomeza imigenderanire iri hagati y'ugwaruka ubwabo kuko bari mu budasa bwinshi ariko kandi kugira ngo dukomeze imigenderanire hagati y'ugwaruka igipolisi eka n'ibigo by'umutekano ihurikiyemo bose kugira ngo bose hamwe bakoranye batsimbataze koko umutekano aho babaye haratunganijwe inyigisho kukungene bitatu amatati bidaciye mu nguvu mucyo twita mu rurimi rw'icyongereza approach common ground twarahaye inyigisho abantu bagera ku 1,138 aranguramo umugambi abo twaciye tubaronsa izindi nyigisho zidasanzwe kugira ngo mu budasa bwabo bashobore guhimiriza urundi gwaruka no mu kibano kubana neza mbese no kumenya ko amatati abaho ahantu hose ariko igikuru ningene abantu bayatatura aba ani mu gukora ku bantu bagera ku 178 mu migwi y'umutekano n'abajejwe umutekano mu makomine 38 yo mu ntara 9 zarangurirwamo uyu mugambi aho mutabona ko zahawe urwaruka ruhabwa n'abapolisi haratunganijwe ibindi biganiro ku maradiyo bitandukanye ibiganiro byinshi cyane uno mwaka twagize 45 ariko tubiteranije byose ni ibiganiro birenga 120 haranategekanijwe ibikino bitandukanye icyo twita teatre hanyuma twarakoze n'ibiganiro byinshi byagiye bikoreshwa n'abo bigishijwe bo mu gipolisi bakora ibiganiro hagati y'abajeje umutekano ugwaruka hamwe n'abari muri wa mugwi w'amakomite ya bose turahamagarira abajeje intwaro rero ubuhunyi muri iki gihe turiko tumira nk'abarangiza n'abasoze umugambi turagomba kubasaba ngo muhabe muhatubere aho onye twarabasabye ko mububagufi kuko nk'uko ndabibwira abandi iyo turiko turugana imigambi biratubabaza cyane iyo twumvise mundu bitwugaye duhagaritse uwo mugambi kugira dukore indi migambi tukaza twumva umugambi twashyizeho umwana gutelefonye arakubwira ngo zamene bamwe baraze kutuzitunga turazigurishije
icyo rero nubamenyesha ibijyanye no kubungabunga ibyashyizwe ko nta nkeka ko dufise urwego rukomeye kuko hasanzwe hariho icyo nokwita cadre de dialogue ni ukuvuga kuganira n'urwo rwaruka rusanzwe ruri mu ishyirahamwe rurakunda kutwegera kenshi rutubwira ibibazo rufise turaheza tugaca tubitorera umuti hamwe nyacyo gituma rero tutagira ubwoba yuko tuzokomeza iyo ntumbero n'izo programme zose bashoboye gukorera mu ikomine yacu kandi tunabifuriza kuroranirwa nihagira ubundi mugambi ubonekana turifuza ko twogumana muri komine yacu ya Rugazi.